Isiqokoqela phela ngisibutha nokubekezela, akukhokhela sofika isikhathi sokuxwebezela. Ukwethemba ngempela kulethu kulilizela, ngicela uqinisele mtakwethu noma ukhilikithela. Isiqokoqela phela ngisibutha nokubekezela, akukhokhela sofika isikhathi sokuxwebezela. Ukwethemba ngempela kulethu kulilizela, ngicela uqinisele mtakwethu.
If I paid attention to these haters, ngabe lami stake konen. Manje lana boy, ngigijimisa imali njengo Pac-Man. Bari ngizibona juice and lee hero ngane ngo Batman. Bebe samukutshontsha my future labo Robin. It was a hard knock life, lana kudala we struggle to be on radio. Thina bentshona la, to make this matter worse. Besingabamba nanga so I had a move solo. Nzami kuphuma kuleli ganga zwana. I'm a promoter, bedlala ngathi ngasibhadala. Abanye baqala ukukhwitha umculo bafuna ispot. But thina loba boy, besingena choice yabona. We had to make this music work like a 9 to 5. Abe maningi amaphutha nzama ukuhlanganiswa. You know how it is when you're unsigned, lana kunzima. But anluzanga ithemba lokho impastela mvuthela. Hoping for the better tomorrow, kudala lana bentshela.
Isiqokoqela phela ngisibutha nokubekezela, akukhokhela sofika isikhathi sokuxwebezela. Ukwethemba ngempela kulethu kulilizela, ngicela uqinisele mtakwethu noma ukhilikithela. Isiqokoqela phela ngisibutha nokubekezela, akukhokhela sofika isikhathi sokuxwebezela. Ukwethemba ngempela kulethu kulilizela, ngicela uqinisele mtakwethu noma ukhilikithela.
Now many years later ngisiqokoqela sendaba. Bari ngumshini oshintshayo mina lana ngokuqala. Zwana manje banqamba who the best. That's rhetorical stereo asking me how I did it. Baphethe ngokuqala. Azikhuli lezi ngane lokhe bebhizi nge-gossip. Mabembona estratini bafunga kudlala i-hide and go sick. The time tagging ku-Twitter and the Facebook. Babheka kahle sana who's getting lana ma-booking. The moral of the story is believe in yourself. Ukubekezela kulo mbuzo man you owe it to yourself. So you can take this advice, so throw it in the shelf. But in life when I fail, I put a blame on yourself. The moral of the story is believe in yourself. Ukubekezela kulo mbuzo man you owe it to yourself. So you can take this advice, so throw it in the shelf. But in life when I fail, I put a blame on yourself.
Isiqokoqela phela ngisibutha nokubekezela, akukhokhela sofika isikhathi sokuxwebezela. Ukwethemba ngempela kulethu kulilizela, ngicela uqinisele mtakwethu noma ukhilikithela. Isiqokoqela phela ngisibutha nokubekezela, akukhokhela sofika isikhathi sokuxwebezela. Ukwethemba ngempela kulethu kulilizela, ngicela uqinisele mtakwethu noma ukhilikithela.